bakunza Bujumbura TV bakunze umuziki ndundi bakunze ikoga vya Burundi vya Burundi bose bava bakagera ni www.bujumburatv.com ni website yacu Instagram Twitter Facebook kwa Bujumbura TV call me big on the mic behind the camera niko na score right there guys so uyu munsi twazana ibintu bimeze neza nti turi mu muziki turi muri nitwahinduye tugwe n'umuntu acapa umuntu agushapa kwenye nuri ifoto yawe urayimuha akagutipa kwenye numeze nawe si yondi reka tumake muri Bujumbura TV atwibwe izina giwe bisa tubwiye n'impano yo gucapa yayitanguye nyina yemenye muri kadamu ikazi ndakura mukije
yambu cyane je nitwa Landry harakaza eme
kwa mazina mesha
ego ni abavyeyi banyise
Landry eme arakaza
ego cyane
Landry eme arakaza umuga yo gucapa yamenye guti kwazi gucapa kwazi ufite tara gucapa
jewe kuva mu buto cyane narakunda gucapa narakunda ku kwexesa singa utuntu ndi nko mu ishuri nkasanga ndikonda capa utuntu ncapa abanyeshuri twigana niho bamwe amwe mu bagenzi nabandi bankuriye babibona bacha bampanura yuko uwo mwugano no ujamwe no ukomeza yuko ndabifitiye impano hanyuma nanje nahavuye rero ica ntangura kubishyira mu ishaka ndagira amahosheje niko guca ntera imbere mu nyuma maze guheje ishuri secondaire cyandabigira umwuga
ndavye ma every wa chafye wa maze gucapa sina yabonye na ma every amezi neza ucapa ko nyenye nk'ifoto nyene umyaka ubimaze mu turiki talent ya umuso igi wayimenyira ko imyaka umaze muno mu gucapa n'imyaka na gute
mu bisanzwe nkuko nakubwiye sinshobora kudetermina neza igihe maze ncapa kuko nabihereye mu buto ncapa ariko nabigize umwuga neza na neza maze guheza ishuri gisumbuye niho narose umwanya ukwiye wo kubyitaho cyane gose kurushirizaho
inyuma yo kumenya yuko uzi gucapa waracafye amafoto atandukanye umuntu wa mbere wacafye akakunezera ninde wo buzi
jewe natanguye ndacapa abagenzi hanyuma mu nyuma cyane capa ifoto ya kwa gasore ariko mu ma every mfise ari ngaha muhira nta yongiye nyifise gusa narayicafye hanyuma hari umuntu yayishimye cyarayingurira
none ucafye hari umuntu ufisa akufasha kugushikana ibikorwa byawe kure cyangwa niwe wenyine wimenya byose
kuri uwo mwanya nije nimenya byose ndiko ngerageza nyine kumenyekanisha abantu bamenye ibyo nkora yego
wo objective yawe ufise ni yabaki ku mugabo ariko akoresha mu karo kanya
ku mugabo wanje ndiko na chapa mfise objective yuko notera imbere nkagera kure donc nkakuza iryo zina ry'uba artiste mu gihugu cy'u Burundi
uracafye umazwe igihe ucapa mugabo kandi nsubima kandi niko mayefuri yawe kandi hari ukuntu nibaza kumenga ubukoresha kubwaza gupima kugira iki urapima cyangwa ngo n'amaso ku ifoto gacwita bwo nyene meze
donc hariho amaeve amwamwe umva amaeve atandukanye hariho amaportrait nkora iportrait ndarabira muri telefone nyene nka chapa cyanki nkaraba nk'umuntu ari imbere yanje nka mucapa hariho rero n'izindi usanga ari ama paysage izo na matablo yo kumanika mu nzu izo ni imaginaire ndazifondera ndazikuye mu mutwe hanyuma nkashobora kuzishyira kuri tablo hanyuma umuntu agashobora kumanika mu nzu
umva bisigwa yuko guys niko mwanyumvira bisaba ko ndaguha inyabo cucapa kameze ubunyene
yego cyane nibyo nsanzwe nkora urumva ntivyonanira
ucapa nk'umuntu singana gute ubumpejeje
okay ndibaza birashobora gufata nko mu minota 30
muri ko 30 minutes z'umpejeje
gucyane shaka
bakuza Bujumbura TV turi kumwe n'umwacapa n'umwana wa mwijabe n'umwana w'umusitsi wacu tumushigishire agucafye wogira ni photo originale si photo copy guys ni big kuri mikoro kuri nasho twi camera rega tumwaka ya gato jesa kwa chapa guzi shogo yatancafye ni bibaba agenda ncafye hama mugena mwe muvyiboneye ngena chapa vraiment n'umwana afise tara irenze we kubgawe uracapa nivyo kubgawe ubona umwuga uzo gushikana he
kubganje
unoza kurisha
yego ninavyo nifuza cyane cyane kuko no kuri ubu niwo navuga ko nkuramwe ndufaranga duke tutukiyunganya mu buzima rero nifuza ko notera imbere nkaza ndakoramwe menshi kurushirizaho yego
nta group uri mu hashaka act cyane n'izindi wo bucapa wonyine ngahanyire muhe
kuri umwanya ndi jenyene gusa hariho abantu babagenzi ngene duhora dukorana rimwe hano se ha habone se nk'ibiraka byo gucapa ku mpome ugasanga turiko turakorana yego
none nta objectif ufise go create ishure nk'abandi kujya babikora wigisha abandi cyangwa nawe uvuga uti jewe nanjye ndoshye kuvuga gose gusuma ko kugira izi ishure muri gisha amajao make
kuri umwanya sinovuga ngo nshinge ishure kuko nta bikoresho mfise byo gushinga ishure ariko petetre mu myaka iza nashoboye kwifata na no CBJ kwi nashobora kwishinga hanyuma nkigisha abandi ba artiste bari hasi nabo nkabafasha gushira habone impano zabo
nakai kamote abantu bakunda umwuga gucapa cyangwa abantu batawitaho nakai kamubate
akamono no batera nako kukurikirana nako kushigikira bakadukurikirana kuko hari gusanga hariho nk'ama evenement yabaye barashobora nko kutwenseramwo tuka performinga canke abagwiza tunga bakorganiza ama competition bagashyamwe imitahe yabo kugira haboneke ubushimwe kuba baye abambere hanyuma komusama artiste agashobora kuronka ica kuyemo yego
uwe nk'umuntu usanzwe ucapa umuntu ashaka gukura aya maevre yawe ga yabone bitamugoye
Mevre yanje kugira aho yabone hariho Facebook nitwa Landry MR Kaza yego urashobora no kwabona kuri Instagram izina ni ryo nyene yego
ntahandi amashaka kuraba fata kuri telefone n'ashaka kugwa gucapa agukura he akura mwijawe muhira nko kutagusanze natwe mwijawe muhira canke agusanga he
okay mu bisanzwe unkeneye hariho nimero ya telefone ntanga ni abantu bose bandondera ko ubunyoje kwese arandonga
urashaka kutanga canke nakabanga
Na kibazo no itanga 68 05 55 38
ni WhatsApp cyangwa ni isanzwe
ni WhatsApp
subiramo
68 05 55 38
oh nakanda gushimye mbese ndakwifuriza niko bavyiza mu byikora akora mbese gutera imbere
okay nanje ndabashimiye cyane Bujumbura TV kuba mwangendeye amuhira niteka urakoze n'undi munsi muzogaruki marawe kaze
Naam bakunza Bujumbura TV namwe mfasha kanya gutangura igana kunda kinda gihera ndabashimiye cyane mbese ndabifuza kwanda mu subscribe na like na comments kuma videos tubahereza kugira ngo muzo kwame mudushikikira turi ko dushigikiwe ni Bujumbura TV ni Instagram Twitter Facebook ose Bujumbura TV website yacu ni www.bujumburatv.com come big on the mic siko bande camera right there guys we love you so much